ki te kite koe he kēhua, te kite koe he wairua rā nei, e tino mōhi o tēla. Mena kai te rongo koe he tahi reo, rereke, kai te kōrero mai ki a koe, kāre kau he tanata I reira, koe rā te tohu o te Matakite.
Te wā e pāpā nei a koe te rawa, e ki ai we tahi kua. Wa mea kua hihiko te koi o tō tua. Morono koe tētahi mea, e mea kai kone. A koe rā kēwi tōku daru, kā reau e kite. Inari he rono ke au, ro teitaku tinana.
Kai a tātai katoa, tērā mea te Matakite.